ndabahaye mwiriwe mwese nshuti banywanyi bacu mwebwe mukomeje kubana natwe mu biganiro n'amakuru bigezweho ngaha kuri Iyakure TV. Iyakure TV ni umuyoboro w'amakuru yizewe, amakuru asobanutse, amakuru abatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini maze nkayabashikiriza mu buryo bwihuse. Ndabahaye kaze rero muri aya makuru yacu yo kwigenekerezo rya 19 ukwezi kwa 7 umwaka w'ibihumbi 2021. Nizere kandi ko aho muherereye hose irya nino mu gihugu cy'u Burundi, abaherereye mu karere k'ibiyaga binini ndetse n'abaherereye mu makungu ya kure, mwese mwese mwamaze gufyonda subscribe. Niba utarafyonda subscribe rero akanaka ryo keza ko kugira ngo umanuke munsi y'iyi video ureba ahantu handitse ijambo sabone cyangwa se subscribe mu ibara ritukura maze ufyonde ko ufyonde no ku kandi kantu kameze nk'inzogera kari iruhande rw'iburyo kugira ngo uzajye ubasha kuronka notifikasiyo uko inkuru yacu izagisohoka. Barundi, Barundi kazi nshuti banywanyi ba Iyakure TV. Muri aka kanya Iyakure TV imaze kuronka amakuru akomeye cyane yemeza ko ibintu byayangaye muri ntare rushatsi. Ubu mu biro by'umukuru w'igihugu cy'u Burundi haravugwamo indyane zikomeye cyane ndetse bamwe bamwe batanguye kwitwa abagambanyi kubera ko hari indyane zikomeye cyane ku muntu yoba yarahaye isumu generali arengiyome Bunyoni. Amakuru tumaze kuronka aremeza ko bivugwa ko generali arengiyome Bunyoni yahawe isumu ndetse amakuru akaba yamaze kwemezwa ko generali arengiyome Bunyoni arembye cyane ndetse akaba arwariye mu gihugu cya Kenya mu bitaro vya Agakani aho yaraye ashitse yo kwigenekerezo rya 18 ndetse aya makuru akaba yemejwe n'abakozi bakora ku kibuga cy'indege kitirwe Meriki Rundadaye Ibujumbura babwiye umumenyesha makuru wa Iyakure TV ko indege yaraye igurukanye generali arengiyome Bunyoni ari indege y'umuryango amurefu itanga ibikorwa by'ubuvuzi ndetse generali arengiyome Bunyoni akaba yari yarabanje kwivuriza mu bitaro vya Rwakarede ngaha Ibujumbura. Gushika ubu rero nyuma y'uburwayi giturumbuka bwa generali arengiyome Bunyoni hari amakuru avugwa ko abadede boba baramuhaye isumu ndetse bikanavugwa ko ubu ngubu aya makuru yatanguye guteza indyane zikomeye muri ntare rushatsi aho bivugwa ko generali arengiyome Bunyoni yoba yarahawe isumu bitegetswe na generali Varisto Ndayishimiye ndetse ngo uwamuhaye isumu nta wundi ni somambike wa generali Varisto Ndayishimiye Ariwe Willy NYAMITWE. Ubu ngubu Willy NYAMITWE niwe muntu yanzwe cyane muri ntare rushatsi kubera ko abajenerali bakomakomeye basomambike ba generali arengiyome Bunyoni baravuga ko Willy NYAMITWE yoba yarahaye isumu arengiyome Bunyoni ndetse n'abakozi ba muri ntare rushatsi bakavuga ko Willy NYAMITWE ariwe yoba yarakoreshejwe kugira ngo atange isumu kuri generali arengiyome Bunyoni ndetse ngo muri iyi minsi Willy NYAMITWE nta gikora akazi kiwe akarorero ngo n'ukuntu yafashe umukuru w'igihugu cy'u Burundi akamushira imbwirwa ruhame agomba gusoma mu rurimi rw'icyongereza kandi ngo umukuru w'igihugu cy'u Burundi atazi icyongereza. Barundi, Barundi kazi. Ibingibi vyuko arengiyome Bunyoni yoba yarahawe isumu na generali Varisto Ndayishimiye atumye Willy NYAMITWE nivyo tugiye kugaruka ko muri aya makuru yacu ariko mbere gato ndagira ngo tuvuge ku mikorere y'uyu mugabo Willy NYAMITWE ashinzwe itangazamakuru muri ntare rushatsi aho abantu benshi ku mbuga ngurukana bumenyi babonye amasanamu ndetse vyaranyuze no kuri televiziyo y'igihugu cy'u Burundi generali Varisto Ndayishimiye asoma diskuru yiwe mu rurimi rw'icyongereza maze diskuru kuyisoma bikamuta kuwamazi ndetse gushika ubwo mama Sami Yasuruhu Hasani yamusekaga cyane ndetse mu gusoza nubwo yabivuze atwenza mama Sami Yasuruhu Hasani yavuze ko ubwo azagaruka ngaha mu gihugu cy'u Burundi generali Varisto Ndayishimiye azasoma diskuru yiwe mu rurimi rw'igiswayiri. Benshi mu bihweza ivya politike baravuga ko Mama Sami Yasuruhu Hassan yavuze ko General Neva azasoma diskuru yiwe mu rurimi rw'Igiswahire kubera ko gusoma ururimi rw'Icyongereza vyamutaye kuwa amazi, ndetse benshi mu bakurikiranye ijambo ryiwe mwaravyiboneye. Ni murebe nka hano ukuntu yasomye ijambo maze bikamuta kuwa amazi, ndetse abantu benshi cyane bakifatira ku gahanga Willy NYAMITWE ajejwe itangazamakuru, bakavuga ko Willy NYAMITWE atarakwiye gutuma umukuru w'igihugu cy'u Burundi amaramara imbere y'abantu asoma ijambo ry'Icyongereza, ahubwo ngo yari gusoma mu Giswahili cyangwa agasoma mu rurimi rw'Igifaransa.
Mr. President, Mama Samia Suluhu Hassan and I just we are coming from our meeting tete-a-tete and also bilateral, and we have just talks as a part of her historical and the first state visit in Burundi.
Muravyiboneye rero ko General Varisto Ndayishimiye yamaramaye imbere y'abantu gusoma ururimi rw'Icyongereza bikamunanira, akavangamwo Igiswahili, akavangamwo Igifaransa, Mama Sami Yasuruhu Hassan akifata ku gahanga, ibintu bikaba bibi cyane gose. Ibi ngibi byarasuzuguje cyane igihugu cy'u Burundi, ndetse iri ni ikosa rikomeye cyane rya Willy NYAMITWE ajejwe itangazamakuru muri Ntare Rushatsi. Ntabwo yari amakosa ya General Varisto Ndayishimiye, na makosa ya Willy NYAMITWE, na makosa y'abajejwe gutegura diskuru y'umukuru w'igihugu cy'u Burundi. Aya ni amakosa abarundi batazigera bababarira Willy NYAMITWE. Ibi ngibi rero reka tubiveho, ahubwo tugaruke kuri saga ikomeye cyane, cyangwa se tugaruke kuri dosiye ivugwa ko Willy NYAMITWE yoba yarahaye isumu General Ariwe Bunyoni, ndetse ibi ngibi bikaba byamaze guteza indyane mugambwe wa CNDD-FDD, aho abadede bamwe bavuga ko Willy NYAMITWE ariwe yatanze isumu ryahawe Generali Ariwe Bunyoni, abandi bakavuga ko iri sumu ryoba ryaratanzwe na Generali Varisto Ndayishimiye, abandi bikavugwa ko yoba ari Koloneli Senateri Reveriano Ndikuriyo. Ibi byose rero nivyo tugiye kurabira hamwe muri aya makuru yacu ya Kure TV imaze kuronka makuru y'idonido uko vyatanguye, ndetse n'ico bacaratumye General Ariwe Bunyoni ahabwa isumu. Barundi kazi banywanyi ba ya Kure TV, ubu turi ko turavugana ku igenekerezo rya 19. Amakuru twamaze kuronka aremeza ko Generali Ariwe Bunyoni arembye cyane, ndetse akaba arwariye mu gihugu cya Kenya. Ubu ngubu ari mu bitaro vya Agakani, aho ariko arakurikiranwa n'abaganga. Indwara agwaye ikaba itaramenyekana, bamwe bakaba bavuga ko yoba yarahawe isumu cyangwa se ishano n'abantu bo muri CNDD-FDD, ariko hari n'ayandi makuru avuga ko ngo yoba yaragwaye umugera wa coronavirus. Aya makuru yuko Generali Ariwe Bunyoni arwariye mu gihugu cya Kenya yemejwe na bamwe mu bakozi bakora ku kibuga cy'indege ngaha i Bujumbura. Babwiye umumenyesha makuru wa Yakure TV ko indege yamutwaye ari indege ikorera umuryango Amurefu itanga ubufasha mu by'ubuvuzi. Amakuru rero akimara kumenyekana ko Generali Ariwe Bunyoni arembye, hari amakuru ya Kure TV yari yaramaze gutohoza yemeza ko abadede boba baramuhaye isumu, bikavugwa ko iyi sumu yoba yaratanzwe na Willy NYAMITWE kubw'amategeko yoba yarahawe na General Varisto Ndayishimiye. General Varisto Ndayishimiye rero bivugwa ko atishimiye ukungene abanye n'umushikiranganji wa mbere, ndetse ngo General Varisto Ndayishimiye hari bamwe mu bashikiranganji bamubwiye ko General Ariwe Bunyoni ariko aramugambanira, ndetse ngo Bunyoni yoba ariko arategura kudeta. Ibi ngibi rero bikaba byararakaje cyane General Varisto Ndayishimiye, maze ngo agategura umugambi wo kumugandagura yifashishije ishano cyangwa se isumu. Muri uwo mugambi rero ngo hakaba harakoreshejwe Willy NYAMITWE. Barundi barundi kazi banywanyi ba Iyakure TV. Amakuru ariko aradushikira ngaha kuri Iyakure TV aremeza ko indyane ziri hagati ya generali Arenga Yome Bunyoni ndetse na generali Varisto Ndayishimiye zatumye generali Varisto Ndayishimiye yikanga igiti nibuye ndetse generali Varisto Ndayishimiye isaha ku isaha akaba yiteze ko Arenga Yome Bunyoni yo mutembagariza ubutegetsi. Ibingi bi rero ngo bikaba byaratumye generali Varisto Ndayishimiye akora ibishoboka vyose kugira ngo yikize cyangwa se avaneho generali Bunyoni adakoresheje inzira ya politike ahubwo ashatse igisubizo cyo kumuvana ku isi akoresheje isomo. Generali Evariste Ndayishimiye abajyanama biwe bamugiriye inama yo kuvana ko Bunyoni akamukombora ariko abasirikare bakomeye bamubwira ko aramutse akomboye Bunyoni ibintu byamubana bibi cyane ndetse ko Bunyoni ashobora kujoininga cyangwa se kwihuza n'abaroberi bagahita bafata ubutegetsi ndetse abajyanama ba Ndayishimiye bakamubwira ko Bunyoni agomba kuguma kuri uyu mwanya kugira ngo bereke abasirikare ndetse n'abandi bose bamushigikiye ko atakibazo bafitanye. Inyuma rero yaho generali Varisto Ndayishimiye abonye ko gukombora Bunyoni bidashoboka yahisemo gukoresha inzira yo gutanga isumu cyangwa se ishano bakariha generali Arenga Yome Bunyoni. Muri uyu mugambi rero bikavugwa ko ariho Willy NYAMITWE yoba yarifashishijwe kugira ngo atange iyi sumu. Hari amakuru dufise yemeza ko Willy NYAMITWE yahuye na generali Arenga Yome Bunyoni ku igenekerezo rya 12 uku kwezi kwa karindwi ndetse ngo mu minsi yabanje Arenga Yome Bunyoni yagiye yakira amatelefone menshi ya Willy NYAMITWE ndetse ngo baranagiye bahurira ahantu henshi cyane ndetse ngo bakanasangira ndetse ngo uyu mubano Willy NYAMITWE yari ariko yubaka hagati ye na Bunyoni ngo ni umubano udasanzwe. Ubundi ngo ntabwo bari bakunze kugenda bahura cyangwa se ngo basangire ariko mu minsi heze Willy NYAMITWE yagerageje kubaka umubano ukomeye cyane hagati yiwe na Bunyoni. Biravugwa rero ko generali Varisto Ndayishimiye yakoresheje somambike wiwe ariwe Willy NYAMITWE ngo bakaba baratanze isumu bayinyujije mu bifungurwa ndetse n'ibinyobwa byahawe Arenga Yome Bunyoni muri presidence y'igihugu cy'u Burundi. Nchuti banywanyi ba Iyakure TV. Nubwo bivugwa ko Arenga Yome Bunyoni yahawe isumu ndetse bikavugwa ko Willy NYAMITWE ariwe yabigizemwo uruhara atumwe na generali Varisto Ndayishimiye bamwe mu badede bakomeye cyane ndetse harimo n'uwigeze kuba umukomiseri muri uyu mugambwe wa CNDD-FDD bamaze kubwira Iyakure TV ko mu mugambwe wa CNDD-FDD harimo ibibazo bikomeye cyane kubera ko hamaze gucikamo imigwi ibiri bamwe bakaba bashigikiye generali Varisto Ndayishimiye abandi bagashigikira generali Arenga Yome Bunyoni ndetse ngo bikaba vyaramaze kwibonekeza ko generali Arenga Yome Bunyoni ariwe afise ingufu nyinshi cyane ndetse ngo abashikira nganji abadede abasirikare ndetse n'abapolisi barayoboka cyane generali Arenga Yome Bunyoni kuruta uko bakubahiriza amategeko bahabwa na generali Varisto Ndayishimiye. Ibingi bi rero nibyo byatumye generali Varisto Ndayishimiye yikanga igiti nibuye akabona ko intwaro yiwe yoba igiye gutembagazwa maze ngo akitabaza bamwe mu bantu ba hafi yiwe barimo koloneli senateri Reveriano Ndikuriyo ndetse n'abandi bantu ba hafi maze bakamugira inama yo gutanga isumu kuri generali Arenga Yome Bunyoni. Amakuru dufise arimo guturuka muri ntare rushatsi aremeza ko umuntu yazanye iki gitekerezo cyo kuba bakoresha isumu ari koloneli senateri Reveriano Ndikuriyo ndetse murabizi ko byagiye bivugwa ko uyu koloneli senateri Reveriano Ndikuriyo yagiye akoresha isumu n'ishano mu kuroga bamwe mu bantu bari ku rugamba muri CNDD-FDD. Aya ni amakuru yagiye avugwa cyane ko koloneli senateri Reveriano Ndikuriyo ariwe yatanze tangaga isumu ku bantu babaga bashaka kwicwa na CNDD-FDD ndetse n'abantu bakoranaga n'ubutegetsi bwariho mu gihugu cy'u Burundi. Ibingibi rero ni ibintu bizwi kuri koloneli senateri Reveriano Ndikuriyo. Ubu ngubu rero ikibabaje nuko byoba bimaze gukorwa kuri generali Arenga Yome Bunyoni agambaniwe n'abadede bagenzi biwe bikavugwa ko rero Willy NYAMITWE yabigizemo uruhara rukomeye cyane. Willy NYAMITWE rero abarundi bose bose batangiye kumwifatira ku gahanga ndetse abarundi benshi baribaza ukungene General Evariste Ndayishimiye yananiwe gukemura ikibazo mu buryo bwa politike agahitamo gukoresha isumu ndetse akifashisha bamwe bamwe muri basoma mbike biwe bakora muri ntare rushatsi ndetse abandi bashigikiye General arengiwe me Bunyoni bakavuga ko ibingi bitumvikana ukungene Willy NYAMITWE yashaka kuroga umuntu nka Bunyoni ari umushikiranganje wa mbere mu gihugu cy'u Burundi. Iki kibazo cya Generali Arengiyome Bunyoni rero cyamaze guteza injyane mu mugambwe muri ntare rushatsi harimo icuka cibi bamwe bashigikiye ko Bunyoni yakira ndetse Generali Neva akisubira ko akaba yakombora Willy NYAMITWE ndetse abandi bakavuga ko ivyo Generali Neva yakoze bidakwiye umutegetse mu gihugu cy'u Burundi. Ubu ngubu rero ya Kure TV ikomeje gutohoza ivyaya makuru ngo turebe uko bizarangira. Amakuru yose nta handi mwayaronka ni ngaha kuri ya Kure TV. Banywanyi ba ya Kure TV rero mwakoze kubana natwe muri aya makuru yavugaga ku bugambanyi bukomeye cyane bwakorewe Generali Arengiyome Bunyoni akaba yarahawe isumu ubu ngubu akaba arembeye cyane mu bitaro vya Agakani mu gihugu cya Kenya. Mu kanya gato cyane rero turaza kugarukana ayandi makuru agezwe ko amakuru atosoye amakuru aba yatohojwe n'itsinda ry'abamenyesha makuru b'inzobere mu karere k'ibiyaga binini. Nta kindi tugusaba, turagusavye ngo niba utarafyonda subscribe umanuke urebe ahantu handitse ijambo subscribe cyangwa se sabone maze ufyonde ko ufyonde no kukandi kantu kameze nk'inzogera kari ruhande rw'iburyo akangaka kazajya kagufasha kugira ngo uronke notification uko tuzajya dushira ko amakuru. Niba rero ivyo byose waramaze kubikora turagusavye ngo ufyonde kuri partage cyangwa se share kugira ngo ibiganiro vyacu bikwiragire irya nino abarundi bose bari ku isi nzima bamenye ibiriko birabera ngaha mu gihugu cy'u Burundi kubera ko atahandi mushobora gusanga amakuru yizewe kandi atosoye. Ya Kure TV niyo mbonesha kure imwe rudende ibashitse ko amakuru yizewe amakuru atosoye mu karere k'ibiyaga binini cyane cyane mu gihugu cy'u Burundi. Mwakoze cyane rero kubana natwe mu kanya gato cyane gose na yandi makuru araba agezwe ko.